hunu nse nyame ya adoma ochina na npp osun kokoko amanyoku no okoto aba eyi wona obedi ekuo no enim se mra sebedwafo ewo afia ba ye babeto no emu na eno na anope ye da sore ya asemo a efri epono so eba ene se emabunu ne adehye a wowo Offinso North aye oyekyere na oyekyere ne nyina mu no wo kyerɛ sɛ eye onumonyamfo Augustin Collins Ntim a wote akonwa so emprempren sɛ mra sebedwani ema Offinso North no adehye kyerɛ sɛ papai waye bia eye na sabre die de wo kan nyina ne sɛ he akonwa no enye fie akonwa saa wo na wo tena so a wawu ama onananom so aba beto aso ne senti bema beye bi wa meye ne nyina ba yentie sɛ de adehye no eka wonsɛm no efa for me car was aha a pack TV the pride of Africa the trending stories so any aha and I had it in somewhere a bochi cobra my inning in a woman mono your bonnet bed the bottom of an eye the beautiful abrow in the comfort of your zone mesre subscribe it like it na share my afro into me and can be eddie kofi ekyoko